bakamnandi namhlanje uba sizovulelwa iclinic sizobiyozela utata omkhulu.
By clinic namhlanje ebizwa ngonaka dalbunga umampemvu majani nayo mayifumane ivulwe ngokokupheleleyo.